umukobwa wambere twatangiye gusohokana twinjiye namuhebye vraiment naramuhemuki kwigise rero nari ndiko acaza kana kari gashushe vyatari yohana karamfashe vraiment nako kana ntabwo ari na Jane uvugana kadraze donc karambujije amahoro nsanga umukunzi wanje naramwibagiye urumva narahemutse vraiment
waramusebye kigongo ho basambye ati oh ishako dusubira na muganda gusavye kigongo esko naraguhemuki
sinamusavye kigongo
TV ho
Hello bakunzi ba Isaac TV nizere ko meze neza aho muri mumerewe neza nanjye ndakomeye ndashima no musi ndi kumwe n'umutumire wanje umutumire wanyu umuririmbyi wanyu mukunda cyane sinirwa ndamuvuga reka we nyene yidondore abaramutse umeze neza
yego meze bon babwiro ndiwe
oya just ndakuvuga nawe urivuga
okay ni Tizo Wesley yeah umuririmbyi wanyu umurundi
Yeah, Tizo Wesley Mbega amazina yawe yukuri nayahe?
Irakoze Trésor.
Kubera iki kwita Tizo Wesley?
Tizo Wesley, donc novuga ba Trésor ni benshi. Kandi maze kuba ndi umu artiste, faut que ngire ikintu gitandukanye n'abajya abandi ba Trésor bamenyerewe. Yeah.
Tizo Wesley none gisigura iki?
Tizo Wesley so novuga Tizo narikuye muri Trésor hari ikintu bishaka gusa ndavuga ati aka kantu novumenga vyohura kuko kare hari ikintu bahora bakunda kuma bagara Tizo ko nyene kwambari ndavuga ati aka kantu nokagira hama Wesley najyo nari hawe n'umuntu kandi sinshaka kumuvugira nga
Tizo Wesley Mbega yavukiye hehe ryari
Tizo Wesley yavukiye mu Rumonge ego aho bita mu gitaza hama hari mu mwaka sinzi ko navuga umwaka kuko sinzi ko byaba byiza ko navuga imyaka yanjye I don't know sinzi hari mu 1999 ubwo rero abazi guharura mca muharura ngira mu ramenye imyaka afise 1997
nindwi jene nimse ni 90
cyenda bizari byancanze what you want kumenga ndu mwana
Ah, changu sha kusanga ubihinduye kwera bibajije ko zavuga kuri umwana.
Oya suko. Ni kongana na n'ubwanwa iki.
Ko nwa ura ufise kenza urashaka kuza.
Oya ntibikunda. Ko makaro rero ko umuntu ufise.
Yego dinde se petit frère wanje. Afise nk'iyo myaka nyine kandi arufise.
Kuri si yo turabifata.
Ndayikereke nyuma y'ikigani.
Okay.
Tizo Slay Mbega yiramutse gushikirika ndakudraga umukobwa.
Eh kenshi cyane ese ndu musore no
wabigenjeje gute
da ubwa mbere novuga twarahuye ndamwiyumvamwo just eh kwa manda mubwira iki ufuza cyanje n'iki mvira cyanje
na saka kumenya imeza mamubwiye
ah okay reka dukora akantu je nawe basi ndakutrage sivyo
aha ni vyo ndashaka
okay ifata ko tuzina nyi cyanje tutazina nyi kugira ngo menye ico nkora
ba
ishure neza ishure neza
tura ni tuzina nyi
okay bite
nsa
nitwa Tizo Wesley turashaka kuvugana
nakibazo
okay nitwa bande
Ndi nitwa Janice
Owahi
Bamkinindo
Okay c'est bon just nashaka kutuba bagenzi
Nakibazo
Okay ndashaka kuronka nimero ya telefone
Ego
Okay mbwira
Nenda ku Nenda kuwaze umukobwa agiye kujaga byace bigenda konyerera ne.
Oya
je twinisha ku giti cyane.
Sawa na kibazo. Uri kurisha ku giti cyawe ariko ni muri ubwo buryo nyene. Mu bisanzwe kudraga ntabwo ari kugenda direct ngo cenze ndakubwire ngo shani senda gukunda iki kaka ivyo wapi kuko we turashobora kuba abagenzi. Ugasanga wankunze nta nakubwira yuko twonakundana nkaza kwikubwira nawe amaze kunyumvamo. So kudraga umukobwa ntabwo ari kugenda kujya kugenda ngo umubwire ngo ndagukunda. Kubwambere muramenyana kandi ntakwemerera kubera ko wowe umubwiye ko agukunda akwemera kubera nawe abagukunze kandi kugira ngo agukunde nukabakuzi nukabakumenyereye rero umve ikintu gikuru ni just kuba close cyane nyene mukamenyerana cyane mukaba bagenzi yeah
I'm girlfriend wa ara tomboy
navyonze
mega uri mu rukundo
No vuga ba. Eko ndi mu rukundo ariko nyene si nta byinshi ndabivuze.
Eko ego yose yose umu copine.
Ya uwo nkunda ari kandi cyane but ni histoire ndende kuko urazi mu rukundo hari gukunda hari gukundwa hari no gukundana navuze uwo nkunda rero nta byinshi cyane nkeneye kwivuga ko ni histoire ndende ukeneye ko ndaguha ikiganiro cyavyo. I'm ready.
No nga dushobwa cishyeza masi uci ku mayange basi.
Oya
nagusabye
sinoeza ni stande ende cyane inbox yo asi ntakubwira si
sawa ndayirinde sho numuzi ndungiye manta yimbwiye.
Okay.
Mbega basi tizo slay akunda ko gamize gute
jewe. So jeki no chambere sinkunda ngo ndabe umukobwa bon ego ubwa mbere ndamuraba inyuma uburyo abateye ariko hanini jewe ndaba donc indani comportement donc kuko umuntu ukuri ntabwo arujya muntu ububona ngo eh ngushani sindamubona umukobwa ameze bon sinzi no donc ubujya teye aganira gute mu mibereho yiwe abayeho gute bimeze gute donc ibintu nkivyo umutima wiwe hanini
aho kumva uri kuravuga kugira ngo warige ibintu byo rukundo washa
sha navuze nigi ariko nda bise experience ko namaze kwicamo kenshi natangwe gukundana nkiri muto sana
bise imyaka ingahe
aya wo cha batwinga reka ndabireke
oya bese nda kubaze bese umukobwa wa mbere mwatangiye gusohokana ni wa muhe byito ni wa guhebye
umukobwa wa mbere twatangiye gusohokana ni je na muhebye vraiment naramuhe muki
habaye iki na yutambira kwa history ndende ngo uraze kwimbwira inbox ariko
umukobwa wa mbere twatangiye gusohokana twari tukiri bato cyane tugende ibuka twarakunanye kuva nciga muri 5e primaire hama maze gukora kwa nkuru ngiye 7e bana nyine arakuntu waba wambaye ipantaro uvuye mu ikabutura wambaye ipantaro rero ibintu byinshi byaca bihinduka hama kwirise rero narindiko acaza kana kari gashushe vyatari yohana karamfashe vraiment nako kana ntabwo ari na Jane uvugana kadraze donc karambuji jamahoro nsanga umukunzi wanje naramwibagiye urumva narahemutse vraiment kandi nani mbabariye sinzosubira narabiyevye byabaye rimwe
waramusabye kigongo ho base mbwiye ati shako dusubirana muganda gusabye kigongo siko naraguhe muki
sinamusabye kigongo comtel ariko hariho hariho gest ushobora gukorera umuntu ningene ushobora kuvugana n'umuntu akabona ati burya uyu muntu ntivyamuvuye ko vyagenze uko sinamusabye kigongo yongera ndamusabye kigongo ariko yarabibonye nyine yuko atari amakosa yamvuye kuko nagenda mwiganira ama histoire ibintu nyinshi.
By the way tizo selini wagiye hari kintu kukubwira tugitangura ikiganiro uraberewe cyane.
Oh thank you so much.
Hari nakubaza abera bambaye bavumbira 15 mili
oya ban je sinkunze kuvuga ngo mvuge ngo amahera nambariye wapi gusa ikintu gihari novuga kubegwa no kwambarira amahera menshi ivyo bintu biratandukanye ushobora kwambarira amahera menshi cyane ntubegwe menshi ukabego so namahera menshi atari nambariye n'ibisanzwe
tuje gato mu bintu bijanye n'umuziki ari wo mwuga wawe Mbega tizo sile nta wundi nta izindi business akora mbavuye muziki
eh business ndazikora umuziki ego umuziki uraguha amafaranga ariko ntabwo ucuvuga ngo guma muziki gusa ya umuziki ego urashobora gukora ukaronka iki ariko na business nyine umuntu arazikora business zirahari to
nakintu basi nakintu nakimwe ufise uvuga iki kintu nagikwiye mu muziki
sha ise biragoye cyane kubera umuziki urashobora kuguha bikeyi ama gatori ivyo bikeyi ukongera ko ibindi hama ukaraba proje ukora ibintu nk'ivyo so sino shobora kuvuga ngo ni iki biragoye kuko urumva usanga ari duhera duke nka twe tugitangura ni twa duhera nyine twa duke tugufasha nyene kwambara nyene ukabegwa nko wabivuze n'utundi tuntu nyene two ngaho ya
uramaze kwandika indirimbo nize kuri we yandikira indirimbo atanu makwandikira
yani jewe gusa jewe ikintu nkora ndakunda gukorana n'abandi nkuko ndakuzi yuko ufise urere musicale donc uri umuntu ufise notion mu bintu by'umuziki ukaba undi hafi mbona ko noshobora gushikira iyo maze ko ndirimbo nashobora kuba no guhamagara nkakubaza nkavuga ati umuntu ari fort kuri iki kintu nkaguhamagara nkakubaza ati iki kintu wumva gute wumva no hindura iki ku ndirimbo mba nanditse ariko ni je ndavyikorera byose.
Uramaze kwandika indirimbo wivuga ko wowe nyene
ego
urashobora kuyituririmbira ko gato
ego iyo ndirimbo yitwa tuyigaragaze niyo ndirimbo yaheruka ava yoncika ya nayo nararirimba donc ni true story kandi ubuzima tubamo twese nuko gusa nyine benshi baba batinya kubivuga ariko n'ubuzima tugenda tubamo donc iyo ndirimbo yitwa tubigaragaze ingene byari bimeze generally it's a girlfriend hanyuma nkaba mfise umugenzi uwo mugenzi wanje nawe yarafise girlfriend wiyo ariko twese iyo group n'ukuvuga n'abantu bane ni couple zibiri tuzi turabagenze rero novuga ugo rukundo jewe nari ndimwo nari ndarurimwo ndi mu rukundo ariko sigwa rundi go kuvuga uko hari ikintu ushobora gusanga kwisanga mu rukundo ariko ataruko wabihisemo ngo urujemwo ibintu nk'ivyo tu hanyuma uwo wundi mugenzi wundi iyo yindi couple uwo mukobwa nkabona ntabwo twigeze tubwirana ngo turakundana canke ibiki
donc uwo mu girlfriend umugenzi wawe
ego ariko donc kwitanaho cane ugasanga ya hama nkasanga ndi njohegwa cane iyo mvuganye no wundi mukobwa wundi uwo girlfriend umugenzi wanje so birabuko nsanga wa girlfriend wanje naramwibagiye kandi nujya girlfriend umugenzi wanje asanga boyfriend we yaramwibagiye tusanga turi mu rukundo kandi nivyo bimwe nako nakubwira kare muri twese nta numwe yabwiye wundi ngo aramukunda maybe ngira nina kuri imbiro tuvyo uko bimeze yeah shaka ntakuri ibi
eh nivyo shaka
gaye gendiri vyo mama era
uchoresha ngahe basi
ara uchora ufisa ngahe no jena
ndagwa dibare basi
yeah oni fresh na niyo kadibare ni bon yeah itsauriye mwisime duje nurukundo ndoto narota nkubonera kure zira induku biwanje sinabihise mu kugukunda oya no banara emutse na je na visanze mu bingora kwiyanyishico na hawiye ndaziyaru umwahoranye kuva mbere ndetse mukiri kumwe n'umugenzi wanje ninyako bimenya Naje aruwo twahoranye kuva mbere ndetse tukiri kumwe n'umugenzi wawe niwo bimuhishuka sinahemutse naje vyanje mbona ngukunda kukubona ari nakunze yamfashe minenegwe uwamaye agaciro umurunkwiriye sinicuza kumbure nawe warumaye kubona rumwiye bebeibe none kubihisha vyandambiye ndashaka kubona ko misemo tubigaragaze bose babimenye kubihisha vyandambiye ndashaka kubona ko misemo tubigaragaze bose babimenye tubigaragaze yeah
wow nje nifuze ko nandi busa umuzo uri nimi ndirimbo undirimbire
okay are you serious
hasabwi iki
je cenda ikora direct kera chamba inspire dubunye nunye
gata kino kimunzi ko kuri dreve
twaganiriye tumaze kuganira byinshi donc ivyo namaze kubona na yibonye kandi mbe twaganiriye ari w'indirimbo
arinzi nawe ni atai ndinde kubazi kwiyo istaya yawe iyo ndirimbo yawe iske uwo muhungu yaramenye ko ukundana n'umu kopine wewe na uwo mukobwa wa mwasoka naramenye ko ukundana n'uwo mukobwa wundi
bon a la fin barabimenye ariko gusa mu ntango nico ituma bavana bati ndazi hari umwahoranye kuva mbere n'uwo mukiri kumwe n'umugenzi wanje ndatinya kwa bimenya nanje haruwo twahoranye kuva mbere n'ubu tukiri kumwe n'umugenzi wawe nti wowe bimuhishuka ngo bimubwire yuko nkunda so muri ico gihe twari donc twarakundana twari yumvanamwo donc ari rukundo nushobora kuhanyegeza rero nico gituma donc ni tubigaragaze donc twarabuze uburyo twubishyira habona just ibaze wowe uri girlfriend umugenzi wanje hama gute tugende tuibaze kubimubwira ngo urumva ngo jengo frama ngo njya kugira ngo girlfriend yango turakunda na umva ni ibiri bizaba biragoye kandi si ibintu uvuga ngo ndabiretse kubikora kuko wumve ngo je ntabwo nigeze ndambwira ko ndamukunda kandi nawe ntabwo igeze ambira ko nkunda donc ni sentiment urukundo niyo gwari ruri bujye urukundo ntabwo gwari kuri nabo umva nyene byari ibintu sinzi tu rero nima tumaze kubyisangamo twaravuze ati nakondi eh
ntacho nakondi nyene urumva gusaka istaka ikagesha kumviza reke tuje ku ndirimbo yawe indirimbo ncika indirimbo shasha nubwo ko indirimbo iryoshe mbiye indirimbo kuyandika inspiration ayikuye he
so inspiration ncika jo mu isanzwe ngene sanswe nkora music yanje kenshi ndakunda ntange message kuko je sinzi ngene meze tu niyo ndiko numva indirimbo ikoze tu uko nyine ata message irimo biragoye kugira ngo ife kunkora ko iyo ndirimbo ubwiye kumviza indirimbo zanje zose abara ama histoire rero iyo ncika wonchika na nyene ni ntabwo ari true story kuri jewe ariko ni histoire ya vrai ku bantu bose ako iwonchika sinzi ko nogira ko ndayisigura
David
okay onchika musanzwe nari ko ndirimbira umukobwa dufate ko ari ukuri sawa nari ko ndirimbira umukobwa rero urana twebwe aba artiste meme panango nabaririmvye gusa nabantu bari mu entertainment meme na wewe na cameraman hajya donc barafise ukuntu batubona inyuma ya industry bashobora kwiyumvira ati ba tizo jana muri rimvye n'umusani abasani turabazi ngene bameze nko wenje ku drag ni wavyeme ucumbira
wapi
ucumbira ngo abasani umengo ngo turabazi ngo
mugawe no fa kwemera
okay thank you urumva ucuvuga ngo abasani ngo batabatora ngo nuko bameze ibintu byinshi ngo ntibakunda sinzi ibyo babishakira I don't know ariko donc uko butubona inyuma ntabwo ariko turi kandi nimba byarashitse ku musano umwe canke babiri ntabwo biri kuri bose rero indirimbo ingene ivuga donc yari umukobwa iwabo bamwereka ati rekana nujya muhungu cyo muhungu n'umusani cyo muhungu araguhenda urumva donc niko histoire ivuga bavuga ndu musani ngo ivyacu birazwi ngo dutadutora mama ngo ndaca guharaye ngo utevye guca ngo ndagute mu ikorosi sinzi donc niyo majambo rero urumva abantu batahure yuko ni message kandi iraba abantu bose babasani meme nababikora ibyo byo guta donc ukundi umukobwa uyu educate office wundi babireke kuko urumva hariho abantu byashikiye bituma umuntu w'umuririmvyi hanze y'umuziki bamubona ukundi kuntu ariko siko byari bikwiye kumera kuko twe tuba turi mu kazi ya iyo rero wowe uwaye umusani ha mukaco witwara like that uburi ko utukisha abandi ariko gusa abantu bose bari mu nkundo n'abasani ntibacu bavuga ngo twese siko tumeze ko nkanje nirimbi yaga true story siko meze urumva rero ya banaure
ko vyemezwe niki katari kumeze
ya nukuri je simbesha nsanzwe ndumwana w'Imana kandi umwana w'Imana kubesha ibyo si byo wacu
basi ni cyo kintu ukora kugira ngo wowe basi ugumane iyo image nziza mu bantu umva ko abandi babazi ko abantu bapfa batabatora urumva we ni cha ni ya strategy ukoresha kugira ngo umane iyo image nziza mu bantu basi
strategy nkoresha bwa mbere no kuvuga ukuri mu bintu byose kuko je sinzi kubesha sinzi kwibeshera sinzi kubeshera rundi so novuga biragoye kugira ngo je mvuge ngo nkora uko kuko hari igihe sometime abantu bumva ati ah no ni kwitapa maybe uvuganye nk'umuntu twarigeze kuba kumwe mu rukundo canke umuntu ari hafi yanje cyane niho ashobora kuba yo kubwira ati sha umuntu ameze uko
rikana indirimbo iryoshe indirimbo ifite amajambo meza aryoshe kumviriza mbega wonchika utegura kuzoyikorera amasanamu ryari
sha muri plani kuko iyo wonchika ntabwo ari muri plani indirimbo ariko ndavanga kurekora nyene tu rero ariko bivanye n'ukuntu mbona bariko barayakira kuba cyane bashobora kubona amasana donc ndashobora kurangiza umwaka ndabaye amasanamu yayo mwamunyemereye nka gushyira nko muri video byo bari fresh ndiko ndakuririmbira ko uncitse nyene byo bari bisanga cyo byo wumva byo bari
nta kibazo uracora gusa
wow that's good cha tubivugana sisi
akunze ayiza active mu byumvirize je nta ma video njamwe bro ma jacket kanje murakabona no kwifatira micro gusa nta nibindi bintu mbega ufise indirimbo zingahe
shabaje ni zingahe ni nke ariko ndakona kuzibagira menga ni zitsimbe ni 5 standard sinzi neza menga ni standard nimba tari 5
we na maudio safi sama video yayo
na maudio menga harimo hari harimo video imwe
eh ikino nko na video make
Jemu isanzwe buje ni atari ibintu biragoye
ariko sanguri kinebwe mu muziki
anabwo ndi kinebwe dovuga ikibazo kihaba nuko je n'umuntu ngundi ibintu byiza ariko ibintu byiza biba biri expensive babizimbye urumva rero iyo ndiko ndabona kijya kintu cyo vuga ngo umpfe gukora gupfa gukora sindabikoni cyo yino rero donc video jemba nifuza basi sinaribwa ronke nyine strategy ngene no ikora sinaribwa ronke na nuburyo bwo kuyikora bukwi ariko mani shimwe naronsaga support gato mu kwezi kwa mbere nashaka kubona amasanamu y'indirimbo nziza imeze bon eh ndi kumwe na Shani muri clip ni bien izabari nziza yeah
kizere ko nabandi bantu bashaka kuba kubona ngaho bashaka gufasha bashaka kugufasha mbega bashaka kugufasha bwo cahe
sa joshaka kumfasha hari umuntu novuga asanzwe asa numfashe mugongo ariko ntabwo novuga ngo ni manager canke iki ariko ni wasanzwe novuga ari imbere mu bikorwa byanje bya music ni Penier Pro kuva muri Bantu Boy rero unkeneye urashaka kumucako cyangwa kancha ko na je direct kuko no umuntu usanzwe tubana mu nzimwe donc nciye ko ndamubwira cyari umuntu bimeze kuno 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 kwa matwa cigira hamwe ivyo ndakubwira ikaba bivuye wiwe ni bon na mahoro menshi tundondera murondera ni bon twese twarushaka gutera imbere singomwe ngo duhatarishe ibintu ndakwereke ko duhatari ngucari oya nibisanzwe
wavuze ko ufise indirimbo 6 nimba 7 mbega mu izo ndirimbo harimo ama collab cyangwa uri wenyine
ya harimo collab imwe na Lolilo ariko muri yo programme nyene ndiko napanga gukora ndapanga ariyo gahunda ya collabo na Kiriku Bantu Boy ariyo donc na makolabo menshi n'ushaka ndavuga ariko arimo makolabo kuko uyu muri iyi myaka ibiri navuga umenga nta collabo nigeze nkora rero ndiko ndashaka uyu mwaka wa 2020 habemo collabo nyinshi kandi z'abartiste bariko barakora cyane kugira ngo ishobore kuduga yeah
mbega ukene kugusaba collabo weyo cahe
ni kwa kundi nyine no shaka kunshikira twumvikanye navuga ngo ndagusaba iki canke iki mu bisanzwe ikintu tuvugana ni kuri ako kazi tugiye gukora kakaba kikaba ikintu kiza gufasha abantu hanini nakubwiye je kumagara kuri message tukabona neza ko dutanze message izogira icifashije abantu then tukiga ningene kizoshikira abantu byoroshe kizoshika kure nta kindi kintu ndagusaba
umuntu kishu sanga afite amatalenta menshi atandukanye mbege utamuririmbyi waza kuburi uburiki
Jewe na umuririmbyi simana neza icyo mba ndi kurumva ndumuririmbyi deja iyo mba no vumengira goy
shaka kuba umudanse cyangwa kuri ikindi kintu naki
kera gusa niyo na ora nkora ibintu byo ku MC inga ibintu byo ku MC nabikora to nabikunda ariko sinavuga ngo nico mba ndi ntavyonze iyo iragoy
Okay, basi nko mu myaka 10, nko mu myaka 10 cyangwa 5 iri imbere, nko muririmbyi bona kuzobugeze he uzoburi umeze gute?
Sha, tizoe slay mu myaka 10, mbe yashamvuge gute. Je no vuga nzo wandi umugwiza tunga. Azo bari nko muri babiri ba mbere muri kino gihe cyo Burundi. That's true. Ndakubwije ukuri ko ndafise impamvu. Yes, ntabwo ari kwiyemera sivyo ni mvuga ngo nambariye. No, ibyo ndabitse. Kandi ndazi impamvu ndabikubwiye. Hanyuma nzo wamaze gukora byinshi cyane muri kino gihe cyacu. Guhindura byinshi no gukora byinshi cyane I'm serious ko nukuri
urabizengera bazi
just sanswe nsenga nareka kuyisengera gute givye n'andi hantu vyova donc ni faith ijambo ry'Imana rivuga ngo mugororotse ngo azobeshwa no kwizera donc ico donc ikiri mutima wawe donc ico uyumvira ngo uko umuntu yumvira niko abateye niko abari rero ivyo nibishobora kureka gushika ntanakime uko ijambo ry'Imana aribwo buzima tubamwo so ntibishobora kwanga nuko bizaba bimeze muri diza uzondondere muri diza hari igihe izaba ikugora ku ndongo ati tizo nza kumushikira gute from ariko ntanakime
yatecu shika umbloka rero kugira ngo
weza tuvugana from zari bon
tumere nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu dusubire mu bibazo byo mu buzima busanzwe mbega tizo isi rero amaze gukundana n'abakobwa babiri bavukane
ya nibirashika bro nibirashika ariko gusa haramaze ku ikintu donc nari nkundaye n'umukobwa afise uwo bavukana arashaka nkunda but je ndumuntu ndazi guhagaciro urukundo naramenye ingene iyo situation ndayitwara mandayivamo bien ariko sinigeze nkundana n'abakobwa wasi oya oya
wasi ntabukugaraza kugusaba mukundana hamukamukatira
donc icyo no vuga ndavye abakobwa bose tumaze gukundana inshuro maze kujya mu rukundo aho maze kudragwa n'abakobwa ni kenshi cyane gusumba uko je maze kudraga abakobwa ariko kudraga umukobwa akankatira ibyo ni ban yego biramaze kunshikira rimwe biramaze kunshikira
abyifashe mu gute
nari yanganye tu none ngire nari yanganye bro
tizos lere ka tureke kurambira abakunzi ba Isaac TV n'abakunzi bagira akadrambo bwiye abafana bawe
ya yeah, icano wabwira from ndabakunda cyane kandi na bakozi bose ba Isaac TV meme na bakurikirana Isaac TV ndabakunda cyane gos donc iri mu ma TV online sanswe nkurikirana cyane kandi nkunda so icano basaba no kuandanya mukora ama subscribe mu partage hanu henshi kugira ngo dushikare gutera imbere cyane kuko mwe mudahari natwe nitwo haba hama mubandaye muja kuri YouTube mu kurikirana iyo nchika zatwigaragaze turakundana
shoko ibacishizaho gatonya
onchika urayimfasha nene eh nakiwa
so
okay nubi wanyungo bavuga fo nibyo nkora babifata so ngo si imbere y'umukobwa yarezwe ngo bateze ububwa nubereye ikirara ariko urabizi ku buryo ngukunda atari bya bose ma urukundo sagapesa nibaguhuvye kugukunda bimba mugal ivyo urabizi ku buryo ngukunda atari bya bose ma urukundo samadala nibaguhuvye kugukunda bimbamo my girl oh my baby oh niyumva ivyo bakubwira my girl oh my chérie oh erega niwe nikundira nukuri onchika mfasha byakoneye kumfa
je turaza kwiririmbana after ikiganiro bakunzi ba Isaac TV sense kubarambira na shaka ndabwiye ko ndabakunda cyane ibyo murabizi cyane turabakunda cyane tubasaba mwe mudukurikirana kutibagiye kugira subscribe mwongera mushikikira n'urugwa ruko ruko ruraze neza mu muziki cyane turabakunda kuri micro mari kumwe na Shanice Delicia paint camera ni Juma Jux kwa kundi nyene cha cha
Isaac TV oh.